festival lapha kama flag 1600 sike manje asuka kamahashi ake sibheke ukuthi ahleleka kanjani here what the Goldberg bom bom bese kuza yena lapha u Niger ingqwele lapha ikhona flying cool run to Rio bese uthi uyabheka lapha ngemumva ukhona lapha uphongola no flying cool nange lapha no global movement ehamba yedwa ngapha eceleni bese sibukela lapha ku Noble Warrior lapha ehamba no Papa C Jazz Festival no Shotgun Willie bese kuba lapha yana u Iron Wheel bese kuvala lapha u Henry Harvey uhamba lapha ekugcineni uhamba ngempela ke manje u Bom Bom beno here what's a Goldberg iboke bahleli lapha phambili njengamanje ingqwele lapha ikhona I kickback ka yinhle ngempela umuzo obheka lapha ingqwele isingcole ngempela lapha yana bese siyadlula ke lapha kuingqwele sibheke u Run to Rio lapha yana kuba u Flying Cool nawo Global Movement esondela kahle kakhulu lapha yana u Niger lapha yana naye uyeza lapha yana bese kuba uyena lapha u Noble Warrior uphongola yabona lapha u Shotgun Will Jazz Festival Papa C umuntu uyabheka lapha yana u Henry Harvey bese kuba uyena lapha u Iron Will ohamba phambili njengamanje here what the Goldberg Run to Rio lapho khona naye ingoli ihlanganisa awubheka u Global Movement naye eza lapha na Jazz Festival nange lapha akasibekile phansi na u Niger kodwa njengamanje ake sibheke lapha yana Run to Rio here what the Goldberg Jazz Festival naku Global Movement lapha yana eza nengqwele Jazz Festival Global Movement Jazz Festival sho Global Movement ingqwele ke lapha lelandela Jazz Festival laphayana Greg Zeki noma ubona nje ukuthi bese kukuba enkundleni bese kukuba ingempela laphayana kodwa wakwazi ukuna lapha no Greg Zeki obekezelile laphayana inkundla isiqala ukuba yimbi ngempela ibisiba uyudaka uyabona abangcolile kodwa nange lapha no Jazz Festival Mark Dixon Owine kahle kakhulu lapha yana upick up right ke lena global movement ongena isibili lapha yana ingqwele lapha here what the Goldberg bese kuba uyena lapha yana u Henry Harvey Jazz Festival umbheke ngapha ngasokunxele uyambona owesibili lapha ngasokunxele utheme ethola I run wase yahamba kuya what the Goldberg bekho lapha beno run to Rio bebethi babanga lapha yana ingqwele ngapha no global movement bese kuba uyena lapha u Niger phakathi nendawo Kodwa bese hamba kahle kakhulu lapha no Jazz Festival u Craig Zekiwe lapho bomgibele abanikazi behash lapha na Mr M Ridgeway bese kuba ile Boom Trust nominee Mr SG Skumbi bese kuba lapha na Craig Zekiwe welgibele Mark Dixon umqeqeshi vocabulary